ddala nze makanika nkomyewo inaye ekitontome kyenjagala obatontomera obawe ekyo obato bayogera simanyi bulungi naye kirina bwekiti Machansi bwe yali ava ekuuki ne munne gw'oluba litandi yalina akabwaka akatono akaali kamuvaako emabega yalina madungi mereko yali ekulembera mu lukundo ebyo kabimanyi towakana.